60 wena atumbute era tupanyiriza ko nyo tugama ntembera ekizawo kubanga etambula mu kulungi nyo Cameroon muzanyi olwo kubiri oba raundi yokubiri mu kisaawe kya Stadium Stadium mu Lugogo era ajja kutegeeza kuti abavubuka ba Musai Muto aba under 17 najjako ttiimu ya KCC. Kick.